Nā wai I pakari, kātahi, ka pakari ke atu te hononga o Aotearoa kia airani I te whakatūwheratanga mai o tētahi whare kāwanatanga o Aotearoa hou ki Dublin. Nā te minita I ngā take aorere, nā Winston Peters, te whare hou nei I whakapuare. Ā, hei tāna he mea nui tēnei whare kia renarena ake ai te whanaungatanga I Wainganui o tātou whenua e rua. I reira a Irena Smith I te wā I whakapuare hia ai te whare, a nei rā tana pūrongo.
Tukuna mao tātou tikanga e whakawhenua ai I a Aotearoa ki te whenua o Airani.
Well, let's be honest, the Irish got a wicked sense of humour. We quite like that in people.
He whare tēnei e āhuru ana I ngā whāinga a Aotearoa ki Uropi, a tō rangapū nei, a tau hokohoko nei, anō hoki.
Perhaps we would have liked to have done this a long, long time ago, but now the diplomatic, economic and geopolitical circumstance means we should be opening an island well before the Brexit comes to a conclusion in terms of reality. We need a closer partnership with the Irish in every sense.
Koe nei te wā tuatahi kua tū tētahi aka aorere o Aotearoa ki Airani. He tohu o ngā huringa I te ao, he whakautua nōhoki ki te tiaki te mana motuhake o Aotearoa.
We're a democracy, so are they. We need to be helping each other.
We're very hopeful that the free trade negotiations underway at the moment with them will lead to more opportunities for New Zealanders and Ireland.
He mihi tuatahi ki te ahua.
He mea nui anō hoki mo te ahurea ngā tikanga me te whakarauora reo take take.
Komo a chance again, nās nīs lādra, e kruhu either ahiri.
I wāinga I ngā whenua e rua.
He rā nui tēne, he rā harikoa mō tātou. Kia au, he tino orite nā tangata arihi ki nā tangata o Aotearoa. And ke te tino harikoa mātou ki te mihi ki nā tangata o Aotearoa ki Airani.
Nā reira, kei te kā te rama I runga I tēnei whanaungatanga I wāinga I a Aotearoa me Airani. E ai ki te minita a Winston Peters, kua mana I nai nei te hononga e whakawhānui ake ai ngā hua ki ngā whenua e rua.
I've long believed we needed to spend far more time internationally, not cruising around the world like some people think, but investing in our relationships and investing in our economic connections with other countries to advantage our people's trade and our cultural connections.
Ai, te kaha o te ao ohanga o tēnei whenua, e kore e maumau wā ki te ako me te whakapakari ake I te hononga, a wairua, a tinana, a pūtea anō hoki. Irena Smith, atu I Dublin, Airani, te karere.